Kei te hīkoi me ki te kaipatu ahira a Maaka, McKinney o Ngāti, Kahu me te Rarawa I motu pōhue ki tāmaki ki te kohi pūtea mo te mate toto mā. Nō tērā marama I timata e tēnei hīkoi āna I maua ke ia I a te Okiwa McLean I Tokoroa I te atanei.
He kaipatu ahi e patu ana I te rori. He kaupapa rangati rā kēnei.
First of all, raise financial support for leukaemia blood cancer in New Zealand. And the second one is to raise awareness about depression, post-traumatic stress disorder within the first responder communities.
I tīmata tā McKinney haerenga I muri hiku I te paunga o te marama kua hori, ki te kohi pūtea mō te mate ruru toto kātahi, kā rua mō te mate hina pauri.
That depression hit me really, really hard last year. And so I then decided to seek professional help, which really helped me get through things, but a lot of it also was myself having to get through it as well.
Ko tāia McKinney ki te mura o te ahi ki Iraq I ngā tau rua mano, I ki te ae tahi tūāhua tino mō rikarika. E whakatena tēnā ana ia I ngā ratonga whawhatitata, kia kōrero tia I rā naue.
My encouragement to you guys is to stay strong, not only physically, spiritually, but also mentally, and seek that professional help. Because none of you deserve to go down that road of PTSD or depression.
E harai te mea he ara papatoia ke a tinana ana he, engari he whakamātau I te taha hinengaro me te wairua anō hoki.
My feet's got 2 weeks worth of of blisters, bruises, my shoulders are all buggered, my knees are swollen, but you know, it's like all these injuries that I've sustained over the past 16 days, it's kind of like it adds a unique flavour to the journey.
He oi hei tāna e kore pakuri te te mamai kua pākia ia, tēnā ki ngā pārurenga ma te ruru toto.
What I'm doing is nothing compared to what they're going through, so that gives me encouragement and that momentum to keep going forward.
Hei te rā horoi nei ka au ia ki tāmaki makaurau, tahi ka whai wāhi atu ki te wero a ngā kaipatuahi I te paurewa teitei. Me te aha kua kohi a kē te te kaumā whā manotāra, ka mutuka hoki katoa ki te hapori, ma te ruru toto. Te Okiwa McLean, te karere.